Na tunasema hivi kama Gen-Z walitusahau yani wanafikiria tukubuki vizuri. Wanafikiria huwa tunasahau, huwa tusahau, mneti iko bado. So tunasema hivi finance bill wakatuangusha. Then this time loud wametuangusha. Tuko na wao 2027. Thank you.